Aku terpenuh, hoki wairu amai, arohai nae, kiho huri e, karanga.
Te manu ti ori ori o Ngai Tahu Marlon, tēnā koe, accompanied by Auntie Aroha, Auntie Ramona, Auntie Hutika, Auntie Lizzie and Auntie Harata. Tēnā koutou.